ishyirahamwe Focode ribona ko hariho ibihushyane kugene iyo migambi iri kwirakogwa hamwe uji Bujumbura hadze byo gufatanya amakomine uji Bujumbura ariko ugiye ahandi nka ruguru naho ugasanga haje ibyo kugwiza intara kandi ubuhojojo bw'intara muri iki gihugu tutibaza ko ari wowe umuti w'iterambere ubwa kane ishyirahamwe Focode ribona yuko uko iyi migambi iri kwirakogwa ataho bihuriye byukuri no kujya ukibazo kijanye n'ingene abanyagihugu botera imbere nko gukura komine rumonge ukayigira intara ubanje kuyongera ko ayandi makomine nta na kimwe bihindura kubijyanye no gutora umuti ku bukene bw'abanyarumonge umuti mwiza kuri rumonge washobora kuba kongereza ingufu n'ubwigenge bwa komine rumonge bakayikora nk'uko igisagara cya Bujumbura cyubatse ikaba meri ya rumonge ifise uburyo bwose n'inzego zose anyagirwa ashobora gukenera bakabisanga hafi ya n'uburyo bukwiye bashobora kwikorekereza bo nyene atahandi barinze kujya kuburondera kubazanira amakomine mashasha ukayongera kuri ya komine nyene yari hari nibica bihindura ko komine rumonge igiye gushobora kwishura neza ibazo by'abanyagihugu bayo ubwa gatanu ishyirahamwe Focode rirashyigikiye cyane umugambi wo gufatanya amakomine amakomine agafatanywa kugira ngo ashobore kwibeshaho mu by'ubutunzi ashobore kandi kwishura neza kwibazo abanyagihugu babo baba bafise ku bwacu uyu mugambi w'ivyohinduka wari ukwiye gutumbera cyane cyane guha komine uburyo n'ububasha bikwiriye n'abakozi bakwiye kugira ngo komine ibe nka leta yo mu gace gatoyi ikorera ikishura ibazo byose by'abanyagihugu muri aka
kanya tubona ikintu gitangaje nuko umugambo uhambaye nkuyu bitumvikana ingene n'imiburiburi utavuzwe igihe hahimbazwa umunsi mukuru wa komine n'imiburiburi hari kuvuga yuko kuri urya mu ijambo ry'umunsi mukuru wa komine mukumunana byari gutangazwa ko himirije kuba ibintu bihinduka mugena amakomine atunganijwe mu gihugu ukaca usanga ibyo bintu bigiye gukogwa hasigaye amezi indwi gusa ngo haba amatora bikaca bikogwa ku ntara gusa ubona umugambo uri ku butegetsi ariho witwa kwa Ronsa amajwi make ahangumye nibuta yuko uwo mugambo watsinze no muri izo ntara waratsinze nta ntara nimwe utatsinze mugabo ari ntara ufiswemo menshi na ufise make bikaca bitumbera nk'umugambwe waronse amajwi make ivyo hari ibihugu Jesse ndabizi yuko abategetsi biwacu icyo batumbereye ariko hari ibihugu iyo hageze amatora yimirije abategetsi biga ingene bahindura intara z'amatora iki rero abantu nibo kibagira yuko iyo uri kurakora kuri ibi byo guhindura ingene intara zitunganijwe mu by'intwaro usanga ubwo nyene wakoze ibindi bishasha muri bita ama circonscription electorale kubihindura birashobora kuba bifise ico bigamije kuko ari intara bigira ibihugu babigira bambe kugira ngo bagabanye nk'abatorwa baba badashyigikiye nk'uwo mugambo uri kubitegeka nta byonzi yuko iyo ntumbero ishobora kubiriho ugasanga mu bihari uko babyubatse aragira bati tubigutse gutya turashobora kugabanya abantu batorwa badashyigikiye umugambo uri kubitegeka nk'ahantu hamwe babigira barafata nk'agace baze gukata abatora bagafatanya n'agace baze gukabatora ivyo birabaho ndaze bihugu aho arabagira ibintu n'ivyo ubu rero sinzi ko ibihari mu kubikora ko bashobora bagiye barakora ibintu n'ivyo ico cina kirabye gusa mbona ni ibintu bikozwe gucya amatora bikaza bifise ingaruka ku ma circonscription electorale.